avait triple C ubana ibanda le triple C oqala la recola yini ama members ayo e parliament i triple C guys angibe applicate ngendaba ukubana kayi recola ngamuntu so umlando kulo o recola abantu ukuthi approve ukuthi hayi mina ngwe triple C njalo abantu labasisa ba recola into yokuqala okwesibili ikuthi ke approve ukuthi mina yimi engile mandate ebandla le triple C ukurecola abantu lokho angakwenzanga izinto eziyi-2 eziqakathekileyo so kwenhlilo kakhona ukuveza sobala ukubana ke i-judgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma i-nomination court ingakahlali lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba i-nomination imhlaka-7 and ukuthi idalele high court lidecide ukukhipha ke i-judgment yayo mhlaka-7 kuqakatheke kakhulu whether ke idalele high court lizathi ke A or B ngokunye kodwa okuqakathekileyo ukuthi beyifake mhlaka-7 ngenxa yobana uma ingaphuma mhla iya-affecta ukuyenziwa kwe-by-election elithi esithi thina ufala ngenzalo ngoba i-triple C ekhokelwa ngoba uNelson Chamisa ayilanga umuntu ihambe ikhona idale
epalamentmaitabasa
varutendo isu sebato tanga tiri mudare rehigh court panga pachinzwika nyaya yemailegal recola akaitwa nemunhu anonzi Chabangu akafana nemunhu anoti usimuke pano uri rutendo uri journalist usingoti ainini ndaakurikola nhengo zetriple C.